President Jacob Zuma addressed the crowd after his appearance in court for corruption charges. He spoke in deep isiZulu to make sure that the message resonates to his followers, who are mostly Zulus. Listen to what he said.
Inkululeko iphelele kuphela ukuhlupheka kumuntu omnyama. Ke sibe abantu sibuyise umcebo wethu bese zandleni zethu, ungabi sezandleni zabantu abafika. Into ezibalulekile lezi. Ingakho nje umkhonto wesizwe ukhula ngazo zonke izinsuku. Awushoni phansi, awusoze futhi ushone phansi. Ngoba umkhonto wesizwe, umkhonto wesizwe. Thina sizwe siphatha umkhonto wethu, thina sozimnyama. Masiphethe wona, siphethe ezinye izinto lezi singazazi. Ngoba ngesinye isikhathi kuye kukhulunywe ngale zinto kuthiwa yini konje wema-journalist. Kuthiwa u-democracy. Angiyazi ukuthi isho ukuthini leyo nto. Kuthiwa ngesintu umbuso wentando yeningi. Kodwa iningi alibusi. Kubusa abantu abangabaningi. Ngisho kulesifundazwe lesi sasiwina lesi. Kuphethe abantu abangawinanga. Intando, iphi intando yombuso lapho? Ayikho. Niyayibona leyo nto? Sahamba phambili la, umkhonto wahamba phambili la. Wahamba phambili. Kodwa kuphethe abantu ababehamba ngemuva. Bona abaphetheyo. I-democracy ke leyo. Maye babo. Uzoyibona indaba, so ilungisa lento.